Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Ukhatha zekile umndeni okhala ngomshayeli ambulance ogweve nesidumbu sengane yabo. Ngimbingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi landibola khona le video. Mangoqala usijoyina leli khasi wamukelekile igama lami ngisibonga konke wakantwana Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ngokela usilandele ku Instagram @zwide_media. Ukhala ngokuqolo umndeni wakamatshe onqatshwele okungcatshwa isidumbu sosano lawo ngoba ungayikhokhela imali efuna umshayeli we ambulance nabasemakhazini. Akuthi umama wengane unobuhle Ndlovu wakwamashu ka M obezithwele kudengeke ukuthi abizwe le ambulance ngesikhathi esikwa ngesonto eledlule ngebhathe ambulance ifike esevele esebelethile kodwa usana langaphili. Isidumbu sosana sigcine sithathwe ngumshayeli we ambulance wasisa emakhazeni. Umndeni uthi ukuthe usufuna isidumbu wathola ukuthi usuhlalelwe isikweletu nokumele besikhokhe ukuze bekwazi ukuthola isidumbu. Isikweletu 5350 kube ukuthi umshayeli weambulance ube esegweva naso lesidumbu njengoba efuna umndeni ukhokhe le mali. Umndeni uthe awunayo imali engaka bebazi ukuthi isidumbu sehanjiswa emakhazeni kahulumeni bathe besingazi ukuthi umshayeli weambulance usethole ithuba lokwenza imali. Ngathi isidumbu sengane yethu sesifuna kuyena njengoba uyena wasiphica sengathi ungumuntu oqhamuka nosizo kanti uzokwenza ibusiness lakho. Ukulumela umnyango wezempilo kwaZulu Natal umnumzane Ntokozo Maphisa uqinisekisile ukuthi iziphathimandla zesikhungo sezempilo emtholampilo epoli clinic manje kuyilapho unkosazane kubheka asebenzela khona ongumshayeli weambulance lo ogweve nesidumbu. Bathe bayaliphenya udabuma izinsolo ziyiqiniso umnyango uyobo sumthathela izinyathelo. Bafethu-ke mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section.